Hela ngwaneso. Ke khale o batla ho sejeletswa. Re batho ba moya ka harantlo yena. Ke sebeletsa batho ngisebenzela abantu. Uma uthanda usetshenzelwa, woza ezakhelweni khona eKwaqwa sukela Monday fikela Friday, ekuseni ngo 8 o'clock until 4:30 in the afternoon. Woza uzothola amandla kaNkulunkulu khona ezakhelweni.